she does dancing in a lonely world. Da 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 da. But in her mind, where the gossip bounds, all she does dancing in a lonely world. All she does is dancing in the dark.